te tua toru o mātou ko ngā tamariki. Heke no ara ngā tōta o mama, ka mahu e ngā ringa, whakahoe o tō mātou papa. Nā mama mātou i ora ai, kaore oku nā we. Nā nai whai kainga ai mātou, i tāku tāinga ki te kura, te ware ware iahau, i pau tōna kaha, kia pai te ao, ko tā māma, mai o hatia ko tō uao, ko tahi noa nei. Kia ngā wari he kokonga ngākau, te kitea. Kia ukwe ki tōu ano ahua. Whai a te iti, kahurangi, tōku nei whetū e mā. Kuariro kani whara ia ahakoa anatake e hiane. Meri te taku rauhi aia ki tana rauhi mai, mai o hatia ko tou ao, ko tahi noa nei. Kia ngā wari he kokonga ngākau, te kitea. Kia ukwe ki tōu ano ahua, te iti kahurangi, tōku nei whetū i aroha mai i te ao, ka kihi mai i te pō. Ia ko ngā koe ngā manu, ia hotoke ka awhitia mātou. Ma